zokolomele ndihlala pha kwaNobuhle
ndafumanisa into yobana ndinantsika ndi-positive kwi-COVID-19 because kwakufuneka ndiphefumle ndifumene into yenantsika ye-oxygen nam ndingababoni aba bagulayo ndibathandayo and ke ngoku kwimeko enjalo yayisoloko indenza ndinonantsika ndinonxunguphala umba wenantsika we-COVID ufuna sisonke into yobana sisebenzisaneni sizikhusele ngamaxesha onke.